way in niyad jabiyeen, waxay igu dhaheen waxba ma tahid. Riyooyinkayga ayay burburiyeen, hamigayga iyo mustaqbalkayga ayay ku ciyaareen. Markaas ayay iska kay dhigeen saaxiibo daacad ah. Intaas aad ugu samaysan ugu filan. Bis, khalaas iska kay daaya.